sira iwo kurarama musaura moyo mama zvakandiremera kunowenera harisati ramuka basa rekubata dzimwe nguva ndingadaiwo ndatumidzirawo Kumasira iwo kurarama musaura moyo mama zvakandiremera.